Imata te nuinga o ngā kura o te motu I waratau mahi mo te tau inanahi. I roto I te whakaaro pai me te hiakai ki te ako. Engari anō te kura o Hato Petera, kei te kimi tautoko tonu rātau e tūwhera tonu ai te kura. Toko iti ngā tauira o te kura, kua katia ngā whare noho, ki te kore, te hāhi me te tāhuhu o te mātauranga e huri ki te tautoko, hāhā uri, hāhā tea te kura, arā kā moa ka huia. I kōrero a te Okiwa McLean ki te tumuaki o te kura, hei tāna, ka oke ururoa tonu rātau.
E whiti tonu ana te rā ki runga o Hato Petera, engari ko te pātaike, a tōna wāpea, ka tō te rā.
Hei te wā, hore kau he tamariki kune. Hei te wā, hore kau he mātu I kune, ka haukotia te tomokanga ki te taituka raupea.
I tēnei wā tonu e rua te kaumārima ana he ngā tauira o Hato Petera. Ka mutu e ono noai ho ngā tauira hou, ka tīmata I tēnei tau.
With no support from the Catholic Church who own the school, and no support from the school ministry in any shape or form, and it's just come down to the school board to organise, to look for accommodation.
Ā, e kimi ana te whānau o Hato Petera I ētahi kāinga rua.
The school has been fighting, we've been fighting long and hard to keep Hato Petera alive, and all the support we can get would be great.
Kaore te minita mātauranga a hekia parata I wātea ki te kōrero kia mātau o te karere. Engari I tukuna mai e ana apataki he karere e mea ana. Mēnā koina te pirangi a te pihopa kei āia mō tēnā. Me hau te rono ki te minita, engari kaore anō te minita kia rono I enei kōrero.
Ko kaha hōhāpea te pihopa ki tērā whakatau. Nā ki te ake wāna mahi I te whakatau a te minita, tana haka kapinga nei I te nohomanga. Ko te tāhu o te mātauranga, ko te inu atu kia lātou, me tautoko tō lātou minita pia. Kia pua waitunu tia tō tātou kura.
Nō te rātau I katia ai ngā tatau o ngā whare noho o Hato Petera. Me te aha I tauarangi tonu, I roto I te whare nui nei ngā tauira o te kura e mahi ana I ā rātau whakamātau tau ā waho. Engari mō rātau he kitenga kanohi, he ngā kauweherua.
I don't know whether the church has just become all about money, but sometimes you've got to look past the dollar sign.
Ka hori au, ko pono ana kia haukati e tō tātou kura. I runga I te ngā kau, aloha ki tō tātou kura, pea. Tāku me atu ana, he rā anō a pōpō, he kura anō a pōpō, aho kō te ngā taimahatanga.
Kaore te hāhi I whakai kia kōrero mai kia te karere, I nā hoki te aro I a rātau tēnei take. Engari mō nāia nei hākua ngā taimahatanga, e rikarika ana rātau ki te pōhiri I ngā tauira hou, hei te rāmere e kainamu mai nei. Te Okiwa McLean, te karere.